Please subscribe to Team Pagetto Films.
Follow me then.
Ndara kuvhara iwe.
Kuvhara ndo. Nokuvhura iwe, ukavhara nokuvhura wangu.
Ai iwe.
Oh my, oh my, oh my, Timba Ghetto, yeah.